Bamvu
ZemgimPlay.com.
Bamvu Bamvu
Mumsinku Wabudinda gula aboma Aguma ngojeda wa mayuda Energy mbali wanga chenzo Blaga udindi lebo yago chenzo
Ndilindi mpamvu kwa basi kukwela bongo Kuma ndichitisa manyazi Ndilindi mpamvu vi energy kuimba sodo Kuvini saziko lonseli Kuwina mawadi 7 indi energy Kuimba kondia nkopato yose yondi energy I'm too much powerful Come baro miku tomo la zina Nkula kwa ndi do you hear me Sani ndi sinta zina ndi kalaboma Ni mayende dwe paredi kapeti Ando ni mpate mori Them gubu du boy muchewa chewa Kudiewa marapa ena ndipo ndi ofewa Mugali moto ndi madoda Sopano playlist ndem Judas ndi zodwa Footage CCTV blair di speeding Ndani wadusa telepathy Ine ndi madaba kwa mbili Nipo ngalezela ndi maona zintu zambili Nde, ndi ngovuti kila family Minimize chewa goma I get hyped kwa mbili Mbale wanga ndi ngo panika It's never too easy koma nditu ndi kukwanisa Kwa chauta ndi kuyamika Pempelo kwa nyama lenga maimbido ya gewa Ati, gelo mimba muli kapala Anaesa ex deriva liko masabala Punchline kodindana zai ziwa inu Mayamiko ule melelo ukale kwa inu Inde, pardon me your nonsense Nonsense, respect, legendary hip hop Kangalu, tigwila kosinga sundi pasa feature salary Uketsa tumwazi dilu mde ikale so fairly Oops, in the kitchen cooking hits, I'm Hitler Chills ndi a Bobby though we taking it simpler Danny knocking on the door, we waking in here Sitting on the couch, stash flexing out here Apologies, probably ndinghani ya kupedwa Penya ninde marapa chaka chino akudiedwa Odana ndi nadana ndi umoyo Ineyo ndi kaini siti siya na moyo Amere big deal ndi maluku la kumochalu Ndi pasa sando started thinking I'm so totally chelu Rapu chusi ndi pamba na chimu ni musa Pwete keke nonse dusa ni properly
Mumsinku Wakutinda gula aguma Aguma mojeda wa mayuda Energy mbale wanga chenzo Blaga udini lebo ya kutengo
Ndata, ndata Somebody, and who I'm black out in nonsense. SQ, Daddy Long, yeah. Strapundula King, yo. Yeah.